with your good friends. Sim card is cheap. iPhone is cold.
Anya Wuchena na Legend City Estate Phase 2 nke dị na Nnewi Anambra State. Ebe a ka ọ na-akpọta, ebe a ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na unu n'ezie anya ụnụ ya afụ ka perimeter fencing si aga n'ikem n'ikem, maka na ọfe kwuru ka a na-eme. Nke anụ nwa a na-ekwu okwu ya bụ nke anyị, maka na akụlue ụlọ ogbu ebe o si wee bịa n'ọkwa ya ka a na-ekwu okwu ya. Kedu ife a na-ele na ego ka a na-ele Anana Estate nwa? Naanị $6 million ka a na-ere ya. Mana kịta anụ nwa gbuo kpaa ka a na-ekwasị n'ọkwa eme ngwa ngwa megala ọdachi. Ebe anụ nwa ị na-ele anya so na the one of the best estate enwere na Anambra State nwa. Na Nnewi, of course, anyị malite Nnewi for ịna. Na Nnewi ka a na-atụ ọtụtụ ngwa ahịa dị iche iche. Na Nnewi ka e nwere nnukwu ụlọ ọgwụ. Na Nnewi ka e nwere nnukwu ụlọ akwụkwọ. Ma ụlọ akwụkwọ ndị nọọsụ. Ma ụlọ akwụkwọ ndị dọkịnta. Ha niile zuru oke na Nnewi nwa. Kedu ihe ọbụla ị chọrọ, ị ga-enweta na Nnewi nwa n'ozuzu oke. Ya bụ, kpọba anyị n'akara niile iji wee mara anyị. Anyị nọ n'ikem iji onwe ike wee napụta gị. Ndewonu, ndebe anyị ka o mesianụ. Chetakwa na Legend City ka ọ na-eme. Na Nnewi.
Sim card is cheap, iPhone is cost.